je ntongera ndabaha ikaze mwese mwashimiye gukurikirana ibiganiro bimonesha kuri yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mukuru twabateguriye twayahera ku mwingo nkuru ziyagize ugaruka go muri commune muha uno munsi gwaronkejwe inyigisho n'ikigo paeje kujanye n'ingene bwo kwitunganiriza imigambi eka ndetse n'ingene ico kigo kizobashigikira mu gushira mu ngiro imigambi yabo umunaho mu gushikira nganji kujanye n'uburimyi n'ubworozi ngo haratanzwe inka ingurube eka mbere nibikoko bito bito nk'inkoko nibindi byo byashikirijwe mu gihe ubwo bushikira nganji bwari ko buramenyesha byo bwaranguye mu mezi atatu aheze naho mwishira hamwe ry'abakenyezi bamenyesha makuru ASJO ngo barashimishwa n'ingene yabamenyesha makuru bakora inkuru zijanye n'amabi afatiye kugitsina aya nayandi mukanya ndabashikiriza idonido ryayo ndasubiye kubaha ikaze murano makuru nari mpejeje kubabwira mu ntanga marara ikigo paeje cyatunganije inyigisho kugwaruka go muri commune muhanga mu gisagara cha Bujumbura mu ntumbero yo kubereka ingene bwo kwitunganiriza imigambi ico higo kandi kikaba kizobakurikirana kugira ngo kibashigikire mu migambi yabo ni inkuru ya Ange Negriti rakoze yari yishikiye muri commune muha
uruganda rwateguwe ni ishyirahamwe rijejwe gufasha ugwaruka mu kwiyungunganya paeje muri komine muha ngo ni uruganda rwatunganijwe mu ntumbero yo gusigurira ugwaruka ingene ukwitunganiriza imigambi yago ivyo bikaba vyavuzwe na Desire Manirakiza arongoye paeje ku rwego rw'igihugu
dushaka yuko ugwaruka ngo nyene ruhako aho kuba urusezi rw'akazi ruburutu urutanzi rw'akazi kwaje rero kubasigurira ingene bigenda kugira ngo urwaruka rushobore kuronga iba byo kuronga imitahi yibanze
Desire Manirakiza arongera akavuga imigambi zotorwa kugira ishigikirwe
imigambi yose izoza tukayiga tugasanga iyo migambi irarashe irafise kazoza iyo migambi yose tuzoyi finance ariho icyo umuntu yo kwita ama critère ashika kuri atanu iya mbere ategereza kuba ari umujeune afise hagati y'imyaka 16 na 40 ategerezwa kuba atagira akazi ya gatatu ategerezwa kuba aba muri quartier ya kane aya makoperative ategerezwa kuba avanze arimo abahungu n'abakobwa
umwe mu bitavye izo nyigisho aravuga ico zamwunguye ndetse nicagiye gukora
umujene narindindiye kuguma nicaye muhira nzingo leta izo mpamagara ndekoza ahantu hamashobora kuronka akazi ariko ubwa paeje ndumva ko hari ico nungutse ngiye kwicara hanyuma ntigura umugambi wanje neza nize ndawutevuze muri paeje
ishyirahamwe paeje rikaba kandi rizokwakira abashaka kwimenyereza ico bita stage professionnelle muri migwi gifaransa mu kwezi kwindwi
bujanye n'uburimyi n'ubworozi inka zirenga igihumbi ingurube eka ndetse n'inkoko zitari nke nivyo byatanzwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu kugira ngo abanyagihugu bitenze imbere ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi w'umukuru w'igihugu aho umufuko wose utegereza kuronka amahera hanyuma umunwa wose ukaronka icyo ufungura ivyo bikaba byashikirijwe na muganga Deogide Rurema mu gihe ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi tumukurikira
ubuzane kandi no kugwiza umwimbo harimo uburimyi ariko akabamwo n'ubworozi ibitungwa cangwa amafi ni muri iyo ntumbero rero inka zishika 1336 zaronkejwe abenegihugu biciye mu mugambi Perda Ger fashwe mu minwe ni banki y'isi yose hariho ingurube singana 4352 zashikirijwe abenegihugu biciye mu migambi fashwe umugongo n'ikigo mpuzamakungu FIDA imiswi ibihumbi bibiri na mirongo itanu n'itandatu niyo yaberaguwe mu kigo c'Igitega hariho kandi n'ibibuguru amajana abiri byaberaguwe mu kigo c'Ikarusi n'izindi nka ijana na cumi na zitandatu n'ingurube nibambe n'impene amajana icenda na mirongo icenda n'umunani zashoboye gushikirizwa abenegihugu biciye mu bo dufashanya mu migambi y'iterambere hariho mu bworozi imibyaro y'ifi ingana n'ibihumbi mirongo itanu na bibiri n'amajana icenda yashoboye gukorwa kandi azokoreshwa mu nyanja zitandukanye hariho n'amafi angana amatoni ibihumbi umunani n'ijana n'icenda yabonetse mu gihugu nk'umwimbo
ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru AFJO rirashimishwa n'ingene abamenyeshamakuru bakora inkuru zijyanye n'amabi afatiye ku gitsina ibyo bikaba byashyikirijwe na Diane Ndonse arongoye icyo kigo AFJO ni mu gihe ariko haratangwa udushimwe ku bamenyeshamakuru bagiye mu ihiganwa ryari rifatiye ku civugo amabi afatiye ku gitsina ni inkuru ya Elvis Munyaneza
Nduwimana Norris wa Radio Culture Sengiyumva Elizabeth wa Radio Izere Inamahoro Raisa wa Television Isanganiro Shaka Clarisse w'ikimenyeshamakuru iwacu na Pacific Bukuru w'ikimenyeshamakuru Jimbere nibo baronse ubushimwe inyuma y'ihiganwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru AFJO ku bwa Diane Ndonse arongoye AFJO igikorwa gikorwa n'abamenyeshamakuru ku bijanye n'amabakorerwa abakenyezi kirashimishije
mu bamenyeshamakuru bazanye amakuru bakoze baharurwa kuri mirongo ine n'indwi abo bose bazanye amakuru bishimiye babonye yuko by'ukuri bahaye ikibanza abagabo n'abakenyezi kingana mu makuru bakoze muri na cyane cyane muri ibi byo kurwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina
naho biri uko hariho ibitanezereye iryo shyirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru
icyo tunegura ni uko hari ibimenyeshamakuru bimwe bimwe bitaje mu mahiganwa kandi tuzi yuko bakora amakuru ku munsi ku munsi kumbure ntituzi rero igituma batazanye amakuru yabo kugira nabo baje mu ihiganwa ibintu bitaryoshe kumva ibintu bitatunezereye twari twifuza nabo ko bazamwo hamwe n'amateleviziyo asanzwe akorera ku mbuga ngurukana bumenyi
umenya ko ihiganwa ku bamenyeshamakuru ryari ryatunganijwe ku civugo kurwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina canke lutte contre les violences basées sur le genre
umwigeme w'umurundikazi birakenewe yuko yofatwa mu migongo kugira ngo akore ibijanye n'urudandazwa ivyo ni bimwe biri mu migambi y'umwigeme Kelly Ngaruko aheruka gutorwa ngo abe Miss Burundi akaba yabishikirije muri aka gatondo tumukurikira
umugambi ni uguteza imbere umwigeme w'umurundikazi cyane cyane mu gisata cy'ubudandazwa hakaba harimo ukumwigisha ukumufata mu mugongo mu buryo bw'uburyo nabyo nyine hari ukungere nayo nsanzwe ndabikora twegeranya imigwi tukayigisha tukayigirishiriza hamwe ikintu tukunda kwita groupe solidaire donc bakigira hamwe bagafashanya hamwe bakaronka n'ingurane hamwe akaba ariko nshaka kuba nifuza kubandanya ndabikora ariko nshimikiye cyane cyane ku mwigeme w'umurundikazi kuko ikindi gihe baba bavanze nta ntitwatoranya ngo urumva ngo twifuza ko ari abigeme cyangwa abagabo donc bose baba bavanze muri uno mugambi nshaka cyane cyane gushyira imbere umwigeme w'umurundikazi naho nibaza yuko muzoturabira ku bikorwa
guhera izo n'amakuru tubabwire ibijyanye n'abantu bisambanya ibyo bita mu gifaransa masturbation abo bantu rero ngo bagiye kwa muganga ngo barashobora kuronswa imiti ibihimba byabo bimwe bimwe byononekaye bigakira ibyo bivugwa na muganga Boaz Nibitanga tumukurikire
pekinisha cyangwa kwisambanya ni stimulation
la sio visuel ivyo babona baraba hari amashusho y'abantu bari gusa ama video y'abantu bari gusa avec iterambere ingaruka ku basanzwe bagira masturbation cyangwa kwisambanya cyangwa kwikinisha ni nyinshi cyane kandi zikomeye nko ku bantu b'igitsina gabo baragira ikibazo kijanye n'igabanuka ry'ingufu byo kurangura mangabubatse warabaye mu bihe bya masturbation igihe kirekire imitsi itwara amaraso mu gihe bacirondoka c'abagabo acaba diminisi ya rigidite igamanuka ry'ingufu zayo kuko burya kugira ngo umuntu ashobore kujya anerection ntajya igihe mbacirondoka cibambora kikiyongera imbere yo kurangura manga wubatse burya namaratso aba yinjiye mu ndani ni handi agiye kurangura manga wubatse acarangiza vuba abantu bamwe bagira masturbation baragira ikibazo cya concentration intellectuelle n'umuntu adashobora kwiyumvira ibintu bizima ari umunyeshuri acaguma yibagira uretse wari wese yenego twari umunyeshuri ugira ingorane yo kwama wibagira urashobora gupfa uri muri masturbation masturbation ku bantu b'igitsina gabo birashobora kubatera te ubugumba kuko biragabanya quality ya spermatozoide ya masperme zijya mbuto cyangwa sperme ziraba fluide cyane zikaba nk'amazi kuma isanzwe isanzwe zirenduka mugo kiziba nk'amazi na nombre ya spermatozoide ari mu sperme zica zigabanuka na vigorosite donc ni zo badiki vigueur kandi na rapidite zigira muri wa mwanya ukoze sose ge guhura n'urubuto rw'umudamu nko ku bantu b'igitsina gore nabo bakunze kugira masturbation baragiye ikibazo cya insatisfaction sexuelle amaze kuba kugwiwe aca umugabo uwo ababana nta mubomba nta musatisfaction nta mugeza aho we yumva yo mushikanye kuko yaramenyereye kwisambanye yaramenye kubyigirira umugabo ucusanga adashika hahandi yifuza nk'imanuro twoha abasanzwe twe baba muri byo cya masturbation icambere no kubiheba kubiheba biragoye dukoresha technique zitandukanye tubaza tukagira ivyo twita approche par counseling turamuvugisha ica kabiri ni prise de décision personnelle ugafata ingingo bwawe biciye kuri ya counseling ushobora gufata ingingo inyuma yo kubiheba kubera ko uba yononye ya mitsi y'amamiscre n'amaveso penien z'igitsina inyuma yaho kubera izo ngaruka ushobora kubatira izo ngorane zindi hari imiti traitement médical médicamente tubaha turashobora kubavura kubera bikingire za ngorane ya mitsi yagiye yononekara cellules nerveuses kwa kuno cerveau yagiye yononekara ugira ibibazo byo kwibagira concentration intellectuelle igahinduka n'ibindi hari imiti tubafasha rubwira ngo asubire ku rutonde
murakoze mwebwe mwese mwari ko murakurikirana n'amakuru aha niho agarukiye ndabashimire cyane nongere nshimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora kugeza aho ndayabashikiriza abandi noshimira n'abari mu nga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana na Jean-Gilles Boris Ingabire bari mu nga bw'ivyuma amakuru yarahagarikiwe na Karene Ingabire n'aba bose ndabashimiye mwevuye ku mutima Remo Prosper niyo nkuna yabashikirije ndayifurize kugira ibihe byiza mu banye no mu byanyu naho gutaha murakoze